kega anko.
Kati ya kegi na lecture za kunywa nani?
Mimi nakunywa kega
anko. Silence. Ndio continue pia. Silence. Ndio continue pia kasi.
Don't forget to let your finish.
I know your intentions. Miss Sirika, yes.